Radio Pubblica Fricatina. Radio Pubblica Fricatina.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyizwe na Emmanuel Niyongeko.
Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka w'2022 ndabahikaze mukurikire amakuru twabateguriye akaba ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Muri politiki ngo nta bumwe bw'abarundi bushoboka kuko atarukundo ukuri n'ubutungane bihari. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa gatanu ruhuma na Musenyeri Simoni Ntamwana mu nkuka y'imisa yahereje mu ntara ya Gitega. Uwo mwungere arongoye diyoseze nkuru ya Gitega avuga ko ubumwe bw'abarundi bwagumye buvugwa mu majambo gusa kuva byemejwe. Muri ano makuru muraza kumva kandi icyo bamwe n'abandi bavuga ku bijyanye n'uyu munsi. Mu bijyanye n'indero, Runaniko Sesona agwanirira kure ikumirwa ririko rirakorerwa amasendika mu itegurwa ry'inama Rukokoma yiga ibibazo bihanze igisata cy'indero mu Burundi. Turaza kubabwira kandi ibijyanye n'ifutwa ry'ingingo yari iherutse gufatwa ijyanye no kuduza ibiciro byo kwiyunguruza. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ugutwara abantu n'ibintu, busigura ko abafashe iyo ngingo atabo basha babifitiye. Iyi yari incamake mu kanya turinjira mu ido n'ido. Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu gisata cy'umutekano. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri wa gatandatu ku rubibe komine Mwumba ihana na komine Ngozi, ni mu ntara ya Ngozi nyene. Icyo kiziga kikaba cyari kiboheye amaboko inyuma. Umuhisi yari umugabo yaba afise imyaka yababa 30. Abajejwe intwaro bakamenyesha ko bigaragara ko uyu muntu yanizwe kandi ko bene kumwica banagiye bamusahuye. Nta kintu na kimwe kirango uwo muhisi bamusanganye mu santere wa komine Mwumba, akaba yahavuye atangiye ko kwico kiziga kijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru by'intara ya Ngozi na yamatohoza akabandanya kogwa kugira ngo uyo muntu ashobore kumenyekana. Tubandanirize mu gisata cy'ubutungane, abantu babiri bagirizwa kugandagura bunyamaswa umwana w'umunyamwema w'imyaka 5 yarazi ku mazina ya Abdul Igiraneza. Kuri uyu wa gatanu baraciriwe urubanza na sentare nkuru yo mu ntara ya Cankuzo. Uwitwa Medare Ndayizeye yasabiwe ugupfunga ubuzima bwiwe bwose hamwe no kuriha indishyi y'akababaro y'imiliyoni 40. Augustino Seshahu nawe yasabiwe guhanishwa umunyororo wo gufungwa imyaka 20 hamwe n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 20 nyene. Urongo ishyirahamwe ry'abanyamwema Anise Bangira Inama akaba atashimishijwe n'ingingo yafashwe na sentare nkuru ya Cankuzo. Tumwumvirize.
Ntitwanezerejwe cyane n'ingene ingingo zafashwe zo kubanza kuyumvira ko borekura abo bantu cyangwa urubanza ngo ruze mu mwihoherezo, na cyane cyane ko bari bafata mu itonga murumva ko bica bitubusha kubanza kongera kunguruza urubanza, kandi ari ibintu bafashe amaso mu yandi n'abantu ku murango izuba riva. Rero nkate turongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema, ivyo ntitwabishimye cyane kuko bica bitwereka ko umenga ntibabishyizemwo inguvu, kandi agateka kazi na muntu ku by'ukuri karahohotewe, kandi banashaka yari n'umwana muto atanye ibyaha yari bwakore. Byumvikana yuko hakenewe izindi nguvu zidasanzwe, tubwira turonka abandi bantu botuburanira kugira ibintu nk'ibyo ntibizosubire. Muri make rero twanezerejwe n'ingero umenga urubanza rugira rufate umwanya wo kuja mu mwihoherezo, ucusanga umenga ejo kazoca akaba akamizwe n'ingoma. Icituma rero natwe twiko turavuga kuri aya maradiyo twosaba nk'abatwara igihugu cyacu cy'u Burundi ko bodufasha kutuburanira kugira umugwi wacu wa Vinosi ntuhave uguma wicwa bakamizwe n'ingoma, bamwe bavuga ngo bari matohoza, bavuga ngo bariko ngo bararondera ingene urubanza boraba ibindi bihano, kandi umuntu yarishwe.
Uwo yari Anise Bangira Inama arongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema. Mu makuru ya politiki nari nabivuze nshiye ku masonga, uno munsi hararumanye neza na neza imyaka 31 hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano ariko ngo yagiye aratosekara nk'uko bivugwa na bamwe n'abandi. Itosekara ry'ubumwe bw'abarundi rero ngo ryatumye Burundi bushikirwa n'amabi atandukanye byashikirijwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu kuri uno wa gatandatu, aho hahimbazwa iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Poste Habazombanza akaba yari mu ntara ya Gitega, ibirori ariko bititabiriwe nk'uko byahora. Ni nkuru tubaza Elvis Niyomwungere.
Ibirori byo guhimbaza ubumwe bw'abarundi cyaje byabereye mu ntara y'Igitega mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ikivugo cy'uwo mwaka kikabari turengere ibyabaye twibuke ko turi umuryango umwe Prosperi Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu niwe yari yateteka ibyo birori ariko kigaragaje cyane muri ibyo birori nuko byitabiriwe n'abantu bari kurushi ugereranije n'iyindi minsi uretse ko n'abanyeshuri batari bakunze gusiba muri ibyo birori nabigeze bahahunyuza ikirenge n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ntibari kirenga nkuko byari bimenyerewe mu yindi myaka mu ijambo ryiwe Prosperi Bazombanza yateteka ibyo birori yamenyesheje ko ukwikunda cyane n'inga yanjye n'ubwoye mu gihugu byose ari byo byatumye ubumwe bw'abarundi buhungabana
ibibi koko byashitse birashigihugu cyacu bivuye ku ihungabana ry'ubumwe wa 1991 murabizi gushika uno munsi byagiye bibaca munsi w'ike murazi ko bwahungabanye natwe twabwiyemeje ku migenzo myiza yo gufashanya gutyo ikitangwa gutituka isubirirwa n'ingeso mbi yo kwikunda cyane tugaca bibyara Saminga yanje mbe ndumbyohemukira igihugu ntibisigare inyuma.
Tubibutse ko ubumwe bw'abarundi bwemejwe n'abarundi ku nshuro ya mbere muri ruhuhuma umwaka w'1991 imyaka igera kuri 31 rero uyu munsi irarangiye abarundi batangiye guhimbaza umunsi mukuru w'umwe bwabo. Umunsi mukuru ariko utacyitabirwa ku bwinshi nko mu myaka iheze nuko byagaragariye mu bari bitabiriye ibirori by'uyu munsi mu ntara ya Gitega.
Elvis niyo mwongere urakenuye nta bumwe bw'abarundi bushoboka rero mu gihe budashingiye ku rukundo ukuri n'ubutungane ibyo navyo byamenyeshejwe na Musenyeri Simoni Ntamwana hari mu nkuka y'imisa yahereje kuri uno munsi wa gatandatu nyene aho abarundi bari baramutse bahimbaza uwo munsi mukuru w'ubumwe bwabo kubwa Musenyeri Simoni Ntamwana kuva uwo munsi mukuru ushingwa ubumwe bwagumye buririmbwa mu majambo gusa ari nacyo gituma byananiye abarundi kubushikako ahanura abategetsi abarundi bari mu gihugu ndetse nabahunze kugendera mu rukundo rw'Imana kugira ubumwe bipfuza burame duteke yompi Musenyeri Simoni Ntamwana
ubumwe bw'abarundi bushaka urukundo rubyigorera mukuri no mu butungane ubumwe twarabumvise ariko biranga kutubwumva ngo tubushike twarabuvuze kenshi mu mazina mu bitito ariko biranga kutubushira mu rurimi twumva rukabitwemeza twarabwifuza ubwo bumwe rero mbere abantu bamwe bamwe barashyiramo imbuga ariko bibizimpe kuko ibyakurikiye iyo nama nziza ntibyerekanye ko twashaka ko abarundi tuba umwe mu ijambo rimwe kandi mu kurivuga ndasabye ikigowe aburikomereza twarananiwe twarananiwe jewe ndi n'amakenga niyumviriye inkingi twashatse guterekako ubumwe bw'abarundi nk'uno munsi uri hejuru rya nino mu Burundi baraza kuvuga ubumwe mugabo sinzi ko twibuka kwifatanya na bene wacu hanze akarorero bari hanze mu buhungiro cyanjye bidakunda yuko baza mu Burundi mbega turaza kubavugira agasabisho ngo twifatanye nabo nicyo gituma jewe niyumvira ko twananiwe mu kubwubaka mu kubukomeza no mu kubushariza ntitwabuhaye inkingi yazo ubwo bumwe naho twobuyaga ijoro n'umusaga naho twobubyina n'amajwi arenga budakomotse ku rukundo ngo bwubakwe kuri rwo n'umuyaga uwuhuta wirenganira nashaka yuko uwo ba muri politike muri kerebe abivumba wewe mukunzi wa Kristo wewe wiyita gutyo nta rindi ninavuzeho ko Imana rukundo atari ibyo no nk'iyo muvuka nyiri mu buhungiro nta kindi kizogufasha kurengera amakuru urimo ukagarura umutima ukuvukanisha natwe turi mu gihugu atari ukugende ubwo rukundo
Oya Musenyeri Simoni Ntamwana arongoye diyoseze nkuru ya Gitega. Tukiri ngaho nyene amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yabaye nk'inzu itagira umushinge, ari nacyo gituma abarundi bagumye bacanamo ndetse abatari bake barangazwa bishikirizwa na Bienvenu Gahungu umuvugizi w'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi Mijebe mu majambo avunaguye tumwumvirize.
Novuga yuko yabaye nk'inzu yubatswe ku musenyi. Ndi kubera iki? Kubera ko kuva 1993 ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi barayibagiye barayirengagiza abarundi batangura kwicana no vuga bivuye hukagwi kabanye politike basumirinda baba bariko baranira inyungu zabo bagatuma abarundi bongera gusubira muri vya bibi vya kera bari bahakanye umunsi bari gutora amasezerano y'umwe bw'abarundi rero no vuga ko kubico gihe amasezerano y'umwe bw'abarundi nta gashira asiye kugira ibyo abanye politike batumwanya wabo bagenda ngo bagiye guhimbaza umunsi mukuru bako nta kintu kimwe byaba bibaze gushika no umunsi umwanya wose bari bagiye guhimbaza amasezerano y'abarundi baba bari ko batumwanya kubera ko ibyo bavugiraho n'ibyo bakora biba bitandukanye cyane. Nta kuntu uvuga ngo hari amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ngo barundi ngo bafise ubumwe hari umugwi munini w'abarundi ucanga aragituratura hakiri intambara hagati y'abarundi kandi bazi ko bavukanye bose rimwe ko bari kwibesha cyane kuvuga ko hakiriho amasezerano y'abarundi cyangwa amasezerano agise akanovera yarafise kuva kera.
Bienvenu Gahungu avugira umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi Mijebe. Mu gihugu cy'Uburundi rero ngo nta bumwe bw'abarundi buhari kuko hakirangwa ikumirwa mu bya politike hamwe n'amacakubiri mu gihe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arivyo yaraje gukuraho. Ibyo nabyo nibivugwa n'abanyagihugu batandukanye aho basaba ko inzego zirongoye igihugu zokingira abanyagihugu bose ubwicanyi bwibonekeza hirya no hino bugahagarara. Tubumvirize.
Umuntu yavuga ko nta bumwe bw'abarundi buhari hari ikumirwa z'ubwoko amacakubiri mujyanye na politiki nk'abantu uno munsi batiyumvanamo uriko araraba intumbero y'ubumwe bw'abarundi byaragaragara ko abarundi bashaka ko umwe wese yokwishira akizana rero icyo dusaba ubu muri iki gihe ni uko by'ukuri inzego zihari zirongoye igihugu iki gihe ni uko zigaragaza kugarukana ubumwe hagati y'abarundi kuko kuraraba urabona yuko nta bumwe buhari kuko abantu birirwa baricwa bahogwa ubwoko bwabo abantu baricwa bahogwa ibyiyumviro vya politike nyamara yabaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nuko abarundi bogira umutima umwe bogira ivyumviro bimwe amacakubiri akahava afatiye ku bwoko afatiye ku ntara afatiye ku migambwe ivyo vyose bikahava hari bamwe bahunze igihugu hari abatotezwa ivyo vyose birerekana yuko ubumwe bw'abarundi bwatoshekaye atan'ubuhari
Nunga hundi kwa wa ruhendo. Nini maya kwasi hawa hadika injani. Injani zishingie kukoko, zishingie kumikambe. Kushikanubu, uba ume. Hakombona huko, ume huza wano. Baka sangira inyungu, tigihugu. Umuasa kama umutekano, uiwe, akuwa hezo mukateka kiyo. Aliku ilaze kubisa. Habarundi tuwana wali mahanga wa hundi. Kandu kia kutawuga saga, izi wagirizwa. Ibintu bidafashe ku bumwe rero ntibworoshe kukuvuga ko buhari igihe hariho bamwe bamerewe neza abandi bakamerewe nabi kandi ubumwe bw'abarundi ntibushobohiye tushobake kuri nyuma aho berekana yuko uri ku butegetsi ari bafise ukuri
azi ukuntu igihugu uno munsi gitwawe umugambwe umwe aho usanga bari umugambwe umwe aribo bisangiza ubuzi gutanga ubuzi ugiye kuraba ibikorwa mu buryo bwa kamwana wa mama kandi twibaje n'ukuntu usanga ubuzi usanga ibibanza bimwe bimwe byigiziwe n'abantu b'ubwoko bumwe usanga bari umugambwe umwe turashobora kwemeza tugahitanye yuko ubumwe bw'abarundi bwatosekaye cyane ahubwo atabuhari
Barundi barasinye kugiranira ubumwe ariko ubu rero tugeze muri uyu mwaka w'2022 biraboneka neza yuko ubwo bumwe nta buhari ko muri iki gihe utari umugambwe uri ku butegetsi na CNDD Umurundi wese ahari bamwe ariko baramurementaniriza nta buryo bamubeshyera nta buryo bamudendereza yaba n'umukozi wa leta ari mu kazi nta gihe bagiriza ibi na biriya kugira ngo barabe ko bamukura tubona ko kumenya ubumwe bushingiye ku mugambwe umwe gusa cyari ikintu cyateza kuraba abarundi bose bose kongo tusanga ariko arimentaniriza abantu ngo bwagizibi ariko bari kumugambi wo buri kubutegetsi sente pedes tabati bumwe bakabushikira nambere bagasanga ni bumwe kandi ubutaribwo hayi cyo bita kamana wa mama cyane cyane gashingiye ku mugambi sente pedes kongo frabi bona twese nta bumwe buhari mu migambwe mu banyagihugu ibintu byo kwiyumvirana nabi gusa byo gushimangira bamwe abashimira batari kwiye abandi bari banabipiye ugasanga tubariroga turaje tukabasaba yuko ubumwe bw'abarundi bubitangura kugeza namango aho tugeze turabona ko gake busubiye inyuma nta ntambwe bigeze busera yego kuko bukijyaho abantu baraje bize yuko abantu basonwana bakaba umwe akamutima w'urukundo ufite ikibazanditura mugenzi we ashyira umutwe ko bimeze haba mu butungane haba mu madominensi y'igihugu tukabona yuko atabwiye bukora umuntu wese arimenya umuntu adafite umwana imwaro ni ukuvuga yuko ntacaronka rero ubumwe bw'abarundi gake busubiye cyane rwose ku buryo ubu abarundi mbere tw'umwiheburo turaje ubuzima tubayemo ni ukuri ubumwe bw'abarundi bwasubiye cyane birenze
abo bari abanyagihugu baganiriye na radiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu kuri uyu munsi hibukwa umunsi hemezwa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu kanya tubandaniriza n'amakuru mu gisata cy'indero
RPA
umushikiranganje w'indero ashira itegurwa ry'inama nkuru yaberwa n'indero mu Burundi mu bikorwa bikomakomeye ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu kiringo cy'amezi atandatu aheze umushikiranganje François Habyarimana yabishikirije kuri uyu wa gatanu igihe yariko atanga icyegeranyo cy'ibikorwa ubwo bushikiranganje bwashitseko muri icyo kiringo byongeye umushikiranganje Habyarimana yanamenyesheje ko biteguye gukarihiriza ubwenge abigisha bagera ku 30 guhera mu buruhuko bwa Pasika François Habyarimana n'umushikiranganje w'indero
twarateguye kandi ihugurwa ry'abigisha bagera ku 30 bo kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu w'ishure shingiro iryo hugurwa rikaba ritegekanijwe mu buruhuko bw'igice cya kabiri inama zarabaye kubo vyega bose kandi n'ubu zirabandanya kugira ngo icyo gikorwa kizoshobore kurangurwa neza mu kwezi kwa kane kubijanye no gutunganya ibibanza bikwiye abanyeshuri bigiramwo kuburyo abana biga bamerewe neza twararanguye ibikorwa bitandukanye mu kubaka gusubiramwo inyubakwa n'itangwa ry'ibikoresho mu mashure muri ayo mezi atatu arangiye twarafunguriye abanyeshuri barenga 600,000 mu mashure shingiro angana 698 yo mu ntara za Bubanza, Bujumbura, Cibitoke, Kirundo, Gitega, Muyinga na Ngozi. Mu ntumbero nyene yo gutsimbakaza inyigisho z'akanovera haratunganijwe iyandikwa ry'ibitabo bitatu bya statistique vyo mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'ishure shingiro. Inyigisho zijanye n'ubutari n'agataka zarateguwe kugira ngo icyo gisata gishasha gishobore gutangura mu mwaka w'ishure uzotangura mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka nyene.
Abo bigisha rero bazokarihirizwa ubwenge mu vyigwa vy'ibiharuro hamwe n'igifaransa. Hagataho rero urunani ruhurikiyemo amasendika y'abigisha Kosesona ruriyamiriza ikumigwa ryibonekeza mu itegurwa ry'inama rukokoma yiga ibibazo bihanze igisata c'indero mu Burundi. Mu rwandiko urwo runani rwarungikiye umushikiranganje w'indero kuri uyu wa gatanu rusaba ko hotumigwa imigwi yose yegwa n'ikibazo c'indero kugira bapfundikire hamwe ingingo zikwiye kuzokwigirwa hamwe muri iyo nama ijanye n'ibibazo vy'indero. Idanido na Erike Niyonzima
mu iketo runani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rwandikiye umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi kuri uyu wa gatanu ruvuga ko rubabazwa n'ingene ruriko rurakomigwa. Urwo runani ruvuga ko mu gihe himirije kuba inama koma yiga ku bibazo vyega igisata c'indero atamakuru uriko ruhabwa mwitegurwa ryo nama kandi nabo bibaraba muri iryo kete. Abo bigisha bahurikiye mu runani Kosesona bibukije umushikiranganje w'indero ko muri kahise inani z'abigisha zamye zihabwa ikibanza mu bikorwa vyose vyega bigisha. maza bigisha nabo bagashimishwa n'uruhara ntangere ruba rwagizwe n'abaserukira muri ayo masendika nkuko bisigurwa n'urunani kwa sesona muri iryo kete. Ikindi gitangaza ubwo runani ngo nuko atawuserukira abigisha ariko aratumirwa mu itegurwa ryo nama rukokoma ijanye n'ivyindero mu gihe aribo bajejwe gushyira mu ngiro ibizoba byavuye muri iyo nama. Urunani kwa sesoma muri iryo kete ruvuga ko rudatahura impamvu ruriko rurakumirwa mu gihe rufise uruhara ntangere mu gutuma ibintu bigenda neza ku rubuga rw'akazi. Ubwo runani rw'amasendika yabigisha rurangiza rusaba ko hotumirwa abantu bose begwa n'ikibazo cy'indero kugira bafundikire hamwe ingingo zikwiye kuzokwigirwa muri iyo nama ngirakamaro yiga ibijyanye n'iby'indero. Mwomenya ko iyo nama rukokoma izokwiga ku bibazo bihanze igisata cy'indero mu Burundi izoba mu kwezi kwa gatatu gutaha.
Tumushimire Eric Niyonzima mu makuru yerekeye igisata cy'ubudandaji n'ababwiye mu ncamake ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'amahinguriro bwaraye butegetse ko ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza ifutwa mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu. Ubushikiranganji bwamenyesheje ko umugwi wafashe iyo ngingo atabubasha ubifitiye. Inkuru tubaza Dani Claire iratwumva.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'amahinguriro bumenyesha ko bwatangaye kubona ku mbuga ngurukana bumenyi hazunguruka ingingo ijyanye n'iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza. Nkuko biri mu itangazo ryatewe ko umukono n'umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere kuri uyu wa gatanu, bavuga ko umugwi wafashe iyo ngingo watumwe ko bidaciye mu mategeko kandi ngo nta bubasha wari ubifitiye. Muri iryo tangazo nyene ubwo bushikiranganji bumenyesha kandi ko ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza yaranzwe n'utunenge twinshi, muri two harimwo ko abayifashe batavuganye nabo vyega bose muri ico gisata hamwe n'ababakurira cyo kimwe n'abajejwe kugenzura ibijyanye n'ibiciro. Ikindi bamenyesha nuko iryo duzwa ry'iryo biciro bitisunze uko ibifatirwa nko kuraba uko ibijyanye n'amabarabara uko yifashe. Kubera utunenge twabaye twinshi, ubwo bushikiranganji busaba uyo mugwi kuyisubiramwo ukabikora wisunze ingingo ngenderwa ko mu bijyanye no kuduza ibiciro nko kuraba iduzwa ry'ibiciro ku bitoro, uburebure bw'urugendo hamwe n'uko amabarabara ameze muri buri karere k'igihugu. Aha mukamenya ko umugwi wafashe iyo ngingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza ku itariki ya mbere Ruhuhuma warugizwe n'abayobozi babiri bakuru bo mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'amahinguriro, bakaba bari kumwe n'abandi bayobozi babiri bo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanga nguvu, uwuserukira ishyirahamwe Utraco hamwe n'uwuserukira ishyirahamwe ry'abunguruza abantu.
Dani Claire iratwumva. Ishyirahamwe ryitaho kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Orikome mu Mfunyapfunyo iranegura akajagari karangwa muri leta y'u Burundi. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shyirahamwe avuga ko bidatahuritse ingene abayobozi bakuru batatu bava mu bushikiranganji bubiri butandukanye bakorana bagafata ingingo atanumwe mu bashikiranganji babarongoye agishijwe inama. Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orikome.
Twaravyamirije turerekana neza n'ingene leta yobigenza, twayisavye ubwa mbere yuko yo gabanya ibiciro bijyanye no kwiyunguruza uko abantu nibaduze 10% kugira ngo ibintu bibe proportionnel, no kuvuga bingane. Mugabo kandi n'amafaranga yagiye ku bitoro nayo twifuza ko bayagabanye kuko ni menshi cyane, ni nyungu za Inter Petrol n'uko turabisubiyemo kuko batoye umuti usanzwe cyane ku kibazo kidasanzwe. Kibazo kihari ni ubukere bw'amafaranga y'agaciro, icyo nicyo cyotorega umuti leta ikarondera ingene yinjiza amafaranga y'agaciro. Twarabivuze ingene yo yinjiza kugira ngo icyo kibazo kihari kiveho, no kuvuga yuko yo teza imbere ibitegwa njabuka amazi nk'ikawa, ipampa, icyayi bibijyanye no kwemba gutare, ikaganira neza n'abasanzwe bayifasha, igashobora gukora ibintu byose byotuma abarundi baba hanze bazana imitahe mu gihugu, no kuvuga amafaranga basanzwe bakura hanze abanyamitahe bakazana imitahe mu gihugu, bagashyiraho icuka ciza gituma abanyamitahe baza mbere n'ingenzi zikaza mu gihugu. Ibyo ni ivyo bintu byotuma amafaranga aboneka icakabiri nuko boshiraho uburyo iki kintu ca monopole cuko akagwe kabantu mu musanga yivize isoko y'ibitoro bere n'ivyo amamodoka mwashaka bikahava icagatatu nuko boshira iki gantega bizoza cotuma ibitoro bigwira bikabaho eka nibindi byinshi bitari biki mugabo ivyo bine nibyo twifuza yuko leta yoshobora gukorera ko ubwa mbere kandi birashoboka kiretse gusa yuko abantu b'umwina ho bindandende aribo bacha babizibira kugira ngo ineze ya benshi ntigwanigwe
uwo yari Gabriel Rufyiri umukuru w'ishira hamwe Oricom yishinje kugwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta
erupeye
Mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi duca irya nino amajambo ya Evariste Ndayishimiye avuga ko leta itazosubira gutsindwa n'abanyagihugu ngo kubera ko ariyo icimanza Emile Nibasumba
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Yarabivuze mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe aheruka no kubisubiramo Evariste Ndayishimiye ngo nta munyagihugu ashobora kuburanya leta ngo ayitsinde kuko idashobora kwicira rubi abizi bijanye n'amategeko basigura guti iyo mvugo y'umukuru w'igihugu n'izihe ngaruka ayo majambo ashobora kuzana ivyo ni bimwe mu bibazo biza kwishugwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwo wa gatanu ruhuma mu 2022 muteramanye na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Ivyuko leta idatsindwa umukuru w'igihugu aheruka kubivugira mu kiganiro yagiranye no gwaruka ku munsi wa gatandatu heze mu gisagara cya Bujumbura ico kiganiro cyabaye hamaze iminsi ruhagarara rutewe n'inyigisho leta yifuza gutunganya kubigisha ngo barabaho ubumenyi bwabo bugera Evariste Ndayishimiye yari kwa hagasopo amasendika yabigisha yagabishije ko ashobora guhagarika imirimo kubera babona kwizo nyigisho aragasuzuguro
Turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora tuzoca turufata ko tugwigishiriza ubwo nyene ruce ruza rugusubirira mu kibanza nawe uca aho gwaho ngo nzoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba ameme tajije epati iyo kwicira rundi
imvugo nk'iyo nyene Evariste Ndayishimiye yarayikoresheje mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ariko avuga amashyirahamwe ashobora kuburanya leta kuko azokwakwa amahera yari yategekanirije kubaka ingomero za Kajeke na Mpanda kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance uwizi by'amategeko Gustave Niyonzima aravuga insiguro ahayo majambo y'umukuru w'igihugu
na kamara maza ni bintu umuntu adafite ingene yobivuga kubona umukuru w'igihugu twisunze ingingo ya 93 yibwirizwa shingiro ari watwara urwego shingwa ntwaranye uvuga pouvoir executive ashobora kubahuka akavuga ko leta itotsindwa n'umunyagihugu ni bintu rero bica bitwereka yuko urwego rw'abacamanza rutari rusanzwe rwigenga kandi abatuma rutigenga ari abantu bari mu rwego rwa pouvoir executive shingwa ntwara rero imvugo yiwe ni imvugo iteye kubiri nibwirizwa shingiro iteye kubiri n'amategeko kandi natangaje ikavugwa n'umuntu atoshoboye kubivuga ahubwo yari gushobora kwerekana ko hari ubwigenge bw'urwego rw'abacamanza rero ni ibintu biteye ubwoba kuko twisunze n'ingingo ya 210 yibwirizwa shingiro riravuga neza yuko ibintu by'imanza atawuvyivangamo kiretse abacamanza bazigiye kandi bakabikora atagitsure kiriko kanatsinda n'ingingo ya 214 mu gace ka kabiri irabitomora neza ku mucamanza aca imanza yisunze ibwirizwa shingiro yisunze kandi amategeko kandi iyo ngingo ya 214 mu gace ka mbere ikongera ikavuga yuko urwego rw'abacamanza ariyo pouvoir judiciaire yigenga n'urwego rurimwo umukuru w'igihugu ushingwa ntwara iyo pouvoir executive n'urwego rundi rujejwe gutora imanza rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka ariyo pouvoir legislative
umushingwa manza Gustave Niyonzima avuga kandi ko ingaruka z'ayo majambo ari mbi cyane
dusanzwe tuzi yuko hari manza zikomakomeye za politike iyo zibaye usanga harimwo amategeko menshi ava ku umukuru w'igihugu mu rwego rwa pouvoir executive bitwereka ko butigenga nawe yaranavyivugiye rero ivyo bintu yabivuze birashoboka abo bazoba bagomba gucizo manza bazokwibuka iryo jambo babwiwe bagatinya kwicwa kwangazwa guruhabwa amamitasi hanze bakisunga umurongo we yabaciriye ntibakurikiza amategeko ntibakurikije ivyo bigize ntibakurikiza ukuri iyindi nkurikizi nuko umuntu wese uwo twita umujustisiabre asanzwe aburana ashobora guheba amasentare yo mu Burundi akitura amasentare yo hanze yo yafise ubwigenge ikindi naco nuko ashobora kwironderera wenye n'ubutungane ugasanga koze ibidakogwa arihoye kubera yabonye atari karatunganirizwa ngo yuzurizwe n'uwarasanzwe yo mwuzurira ifite byose nibintu rero biteye ubwoba nk'impanuro umuntu yotanga nuko yosubira kuvuga ibindi bija mu murongo vyerekana ko hari ubwigenge bwa pouvoir judiciaire rw'urwego rw'abacamanza ko gwigenga agakosora kamera nk'usaba n'ikigongwe abanyagihugu
ni kuri iyo mpanuro y'umushingwa manza Gustave Niyonzima turangirije ku ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu ruhuhuma mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
Nchuti na hano wakunzi wa radio RPA twari duteramanye ni hano kukiganiro kw'isoko duhejeje gushikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba dusozereye ko amakuru yo kuri uno munsi wa gatandatu w'igenekereza rya gatanu ruhuma umwaka w'2022 mwakenuye rero ku kanya mwafashe ko kuyumviriza ngira ko nshimira na bagenzi banje b'uruganda rwa RPA bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ibyuma batumye amajwi abashikira Emmanuel ninge ko nariko ndabashikiriza ano makuru nkabandabikebanuye ndabifuriza kororanirwa aho hose Ahí, ahí, ahí.